Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Musangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye hano kuri radio Haguruka kuri igenekerezo rya kabiri Nyandagaro 2023 ariko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese ari ingingo zimwe nkuru zano makuru nize zikurikira. Isukari mu ntara ya Rumonge ihabwa gusa abadandaza basanzwe ari n'abanywanyi b'umugambwe Santete FTD. Ikibabaje abanyagihugu nuko no kuboneka itaboneka ku bashaka kuyigura mu mabotike na hanze. Leta ibadogereza ibiciro by'ibintu ngo ntibinaboneke ngo nuko yiyamiriza, niko bamwe mu banyarumonge bavuga. Umugwi w'intumwa za Leta y'u Burundi zari zimaze imisi ibiri mu rugendo mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Nduta mu gihugu cya Tanzania mu ntumbero yo guhimiriza impunzi z'Abarundi guta. Uyu munsi izo ntumwa zikaba zari mu ikambi ya Nduta, bimwe mu byavugiwe murabyumva mu kanya. Abasirikare nabo b'Abarundi baherutse kuva muri Somalia babandanya kwidoga kuko badahabwa imishahara yabo, amadeni abavuna akaba abarembeje. Basaba inzego zibijejwe kubatura uwo muzigo bikoreye ngo kuko abanyagihugu bamwe baheraniwe na bamwe muri abo basirikare basigaye babasanga mu ikambi yo kumuzinda kuhabishuriza bakamaramara. Leta irindi ikorera ivyo abasirikare ngo ikwiye kuva ku butegetsi. Kuri mikro muriko mwumva ijwi rya Dondo Dyembaza umutima, amakuru akaba ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Justine Manirakiza. Inkuru imwimwe mu buryo buramvuye ni mu kanya gato.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Yubaka hari bamwe mu gihugu biyumvira nabi bagategera nabo ubukuru bakabukoresha nko mu gihe cy'intambara, bakavuga nko mu ntambara, bagatwara nko mu ntambara, bagafata bene wabo nk'uko ari mu ntambara, maze bikabyara gacinyizo mu nzego z'intwaro, iterabwoba, ugutinywa, hamwe atawo kwegera ngo agire iryo avuze naho uri mu makosa, ukudahanuza kubera umuvuga kuvuga byo no kudahanurwa kubera utinywa, bigatuma umuntu aguma kangagurika ngo bose baranyanka, bose barandondera, bose bagomba kunkura, maze akaba hari mu ntambara. Umuntu nk'uwo ntashobora gutwarira abantu neza, bituma utabona kure, ugafata abantu nk'abansi ukamata ku kibanza ukakiburanira n'ibindi bene ibyo. Twari dukeneye rero abadufasha ngo nidusubire inyuma. Inyifato nk'izo ntizituma tujana, nyifato nk'iyo ku murongozi nituma dutambuka tugenda ku rugendo rumwe tugana intumbero imwe.
Ndongeye kubaramutsa nk'uko mwejeje kuvyumva mu ncamake zano makuru. uburongozi bw'intara ya Rumonge bwarashize ahabona urutonde rw'abadandaza bategerezwa guhabwa isukari n'ishyirahamwe Sosumo. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bamenyesha ko urwo rutonde rutigeze kubahirizwa mu itangwa ry'isukari. Abayihabwa ngo n'abadandaza basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe SNDD FTD. Ivyo vyose bikaba biriko biba mu gihe kuwa 27 mukakaro 2023 ishirahamwe Sosumo ryamenyesheje ko ridugije igiciro c'isukari aho ikiro cahora ku mafaranga 2,500 kigiye ku mafaranga 3,300 ngo ariko isukari ikaba itaboneka gushika ubu mu mabutike no mu mamangazini mu ntara ya Rumonge. Abanyarumonge bakamenyesha ku rutonde rw'abadandaza bategerezwa guhabwa isukari rwari rwakozwe neza kugira haveho urudandazwa rwayo rwahora rukogwa mu kinyegero. Ngo bari biteze ku bijanye n'urudandazwa rw'isukari bizoca bikogwa mu muco, ngo none bariko baratangara. Imifuko y'isukari ngo ikaba isigaye imara iminsi myinshi mu biro vy'intara ya Rumonge. Abanyagihugu bakabona ko muri iyo minsi hamara haba hariko higwa uko itangwa mu buryo bw'umuzimagiza aho ica ihabwa gusa abadandaza b'abanywanyi ba SNDD-FDD. Mu bice bimwe bimwe vy'intara ya Rumonge umufuko w'isukari ya Sosumo w'ibiro 50 ngo kaba ugugwa amafaranga ari hagati y'18,000 n'20,200. Kuba rero igiciro caraduze ku kilo c'isukari ngo itari buboneke, leta ihari ngo ibifisemwo uruhara runini. Ku bw'abo banyarumonge iyo leta ngo nuko yiyamiriza ngo kuko siyo abarundi bipfuza. Umugwi utari muto w'intumwa za leta y'Uburundi zagendeye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Intumbero akaba ari uguhimiriza izo mpunzi ngo zihunguke mu maguru masha nk'uko biherutse gupfundikwa na leta y'Uburundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishyirahamwe rijejwe impunzi hase. Ikibazo bivugwa ko gikomeye cyane gikwiye gutuma izo mpunzi zihunguka ngo nuko abana b'impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu batariko bariga. Bamwe n'abandi bakabona ko ivyo kubuza abo bana kwiga vyakozwe na leta y'Uburundi ibifashanije na leta ya Tanzania kugira kibe ikibazo gisunika impunzi zigatahuka. Izo leta ngo zikaba zirengagiza ikibazo cy'umutekano wazo mu gihe zitahukanywe hakoreshejwe urwo ruyeri. Ishyirahamwe Hasere bakarisaba gukingira impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zibona ko zidashobora guhunguka ku mvo z'umutekano wabo wobangamirwa. Inkuru na Aline Munezero.
Nkuko byashikirijwe uyu munsi igenekerezo rya kabiri imyandagaro umwaka w'2023 nikambi yandutana kari n'imbarushimana munyamabanga ntaregerezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi hamwe n'umutekano ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'iterambere rusangi. Ikibazo nyamukuru gikwiye gutuma impunzi z'abarundi zihunguka zikava mu gihugu cya Tanzania nuko abana b'impunzi batariko bariga. Ikibazo bita konkuru ngo ni zosubira gukogwa kuva mu mwaka uza n'abana b'impunzi z'abarundi biga eka n'abaheza amashuri yisumbuye bari mu makambi ya Tanzania ngo ntibazokora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ku bwa Karinimbarushimana abana batize bene bo ngo ntibaba bashaka ko abana babo bazobaho neza. Dukurikire Karinimbarushimana.
Tumaze rero gutangurira mu nkambi ya Nyarugusu twarahasanze ibibazo bimwe mwe mbere twabishyikirijwe n'uyu ajejwe igisata cy'impunzi ngaha mu gihugu cya Tanzania. Muri bimwe bimwe nyamukuru twasanze bikomeye n'ibiri. Twasanze abanyeshuri batariko bariga, urwaruka ruri mu nkambi rutariko ruriga, nikiri kora rero cyabyunyuye nuko yatubwiye yuko ubu ata konguri zosubira gukugwa cyaki maza gihereza umwaka w'icyenda ntizosubira gukugwa cyaki maza gihereza umwaka w'icumi na gatatu gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza ntizosubira gukugwa none ga barundi bene wacu muvahe mukajyare tukiri ngaho mwege ni mukugwa wako hariho ababona umengo nta ngorane mugo nguko nabivuze na hariya imana mu muryango ingabirano ya mbere itanga n'umwana kandi niwaba ushaka kuzobaho neza urinda kugirane gukurikirana umwana wawe
uwo mutegetsi w'umurundi kazi yabandanya asigura ko ababyeyi baretse abana babo ntibaje mu ishure ngo hazovamwo n'abakawe ubuzima ababyeyi biwe urwaruka rw'impunzi z'abarundi rufise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani mu ikambi ya Nduta rukaba rurenga ibihumbi mirongo ine
iyo mu misozi mwavuye mubona ibyaho umutama yitunganije agashyira abana mu ishure akabakurikirana neza aheza neza ndabeshe mukabyanira abana ngaha mu nkambi mukamana atashure iherezo uzoribona bamwe bazokubera ibigaba bamwe hazovamo n'abakwaka ubuzima hari n'abazokubaza ngo mbega mama papa wagize iki kugira ngo sinige habuze iki kugira ngo sinige twege rero kuko babivuze nk'umumama ndakugwa ko cyane mu gihe numvise ugwaruka nkuru batubyigi sigiri ngaha muno kambi ya Nduta batubyiye bati ugwaruka bwo kuva munsi y'umwaka umwe gushyika ku myaka cumi n'umunani rurarenga ibihumbi mirongo ine muri no nkambi ya Nduta abo rero bose mwibaze namwe batariko bariga n'uwitongo rikariga niyiga n'i Burundi ibyo yiga ubumenyi aronka ntibungana n'ubwo umwana w'i Burundi ariko araronka uno munsi ariko i Burundi kiretse ababyeyi b'ibigaba biga mu myaka ya mbere icyo twita pirimeri ni ku buntu amaze kugera muri sogondere naho umwaka yisumbuye amashuri yisumbuye ibyo ari byo byose ubona hashize ukamererwa neza nibyo kunanira kuri ya mashuri yisumbuye y'umwana w'iwawe
aha bamwe mu mpunzi z'abarundi bakaba batangazwa n'igituma abana b'abarundi aribo bankigwa kwiga mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe abana b'impunzi z'abakongomani bo biga ukuri kwamye aha bamwe n'abandi bakabona ko ibyo kubuza abo bana kwiga byakozwe na leta y'u Burundi ibifashanije na leta ya Tanzania kugira kibe ikibazo gisunika impunzi zitahuke izo leta ngo zikaba zirengagiza ikibazo cy'umutekano wazo mu gihe zitahuke kanwe hakoreshejwe ugo ruyeri ishyirahamwe HCR bakarisaba gukingira impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zibona ko zidashobora guhunguka ku mbo z'umutekano wabo wobangamigwa
urakenuye Arine Munezero kuri iyo nkuru Karini Mbarushimana yabandanije amenyesha impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta ko yamenye ko hariho amashyirahamwe acengetera muri iyo kambi akigisha ababyeyi kudahana umwana bakoresheje inkoni ku bwiwe ngo ivyo ngo ntaho byakabaye mu kurera abana iyo badakubitwa inkoni ngo baca bahinduka intagondwa mu Burundi uwukubise umwana ngo nta wundi muntu ahari amwiruka inyuma
Ben murazi gituma badagiri reka twamenye byinshi ngaha batubwiye yuko hariho amashyirahamwe acengetera ngaha mu nkambi akigisha abana agenda kugaruka ari ubugarariji akabigisha ndo bita agateka k'abana ku buryo umubyeyi no munsi atakigonda umwana nibyo gahembe cyane babeshe nibyo ukuri nta kukubisa agakoni kandi ariko twaba tubakebura n'ubu niko turakebura i Burundi bwera umwana uramukubita kandi ukukubuda sibyo uramuha udukoni two mu ntege kugira ngo afate umurongo ubwo ngaha mumukozeko ndani mugari sivyo none numba muko nibikiriri cyo kwavuze duti naho byakabaye yuko amashira hamwe muza magungu afata uruhara gusunga umubyeyi w'umwana nima sababu kubasubira abanyako ababyeyi icyo cyacu dukoze ko tavuga duti naha muri murahagorewe ngo kuma musubira Burundi genda babanze mukiri Burundi wowe ukubise umwana we wawe hari wakuti inyuma ntangorane kwari kugira ngo mberekeze mu nzira nziza nimwiyumvire bimeze gutya anya abakobwa n'abahungu murerenga azokubyarira ku mugobwa akurundire kw'abantu batagira abanze uhure n'ibibazo abana bazoba abandi bibanzi babitire muri ayo manza kubera iki utavuganye n'urumubyeyi utavuga hari abandi bagusubiriye ibyo ntibibakorakoga yemwe aho ni mukobwa wako
ikindi kibazo izo ntumwa za leta y'u Burundi zabwiye impunzi zo mu ikambi ya Nduta ngo nuko ku munsi w'ejo hahise aho bari mu ikambi ya Nyarugusu bumvise kw'amavuriro muri iyo kambi yugawe ubu uwugwaye ngo ntagira aho yivuza uwibaruka nawe ngo ntagira uwumwakira inzoya zikaba ziriko zipfa ku bwinshi ivyo rero ngo bitegekanijwe gushika mu ikambi ya Nduta twongere dutega amatwi Karine Mbarushimana
turavuye mu by'abana amashure n'ibindi tugende utubazo twumvise kindi kiri muri Nyarugusu kuko gishobora kuza no ngaha mu nkambi ya Nyarugusu barafata ingingo yo kugara amavuriro nako barabyumva none gabana mvuge ntimuzi yuko ubuzima ariko bwa mbere zishyira imbere ubuzima buhungabanye hari iterambere rishoboka burya umaze indwi uri ku musego kubera malariya cyangwa ibindi wumva hari ikintu kiri kukubwira ati iterambere ibaze rero urwaye ukabura abagutabariye ukabura aho wivuza mu nkambi ya Nyarugusu byarabaye baharuko baratubwiye yuko mu kwezi ababyeyi bibaruka abana ijana baritaba Imana kubera kwakirwa nabi cyangwa n'ibindi bibazo n'abandi rero bagwara barapfa kubera iki babuze abaganga rero njye nshaka umugani mvuga nti ifuku izotera ijya umuhini izotera iki ifuka ibyuko biraba mu nkambi ya Nyarugusu n'umwanya n'umwanya birasika ngaha kandi twaje kubarisha n'ukuri sinaje kubaresha nk'umumama babivuze mugoje nk'umumama natwaye intara imyaka indwi narakarusi ndagacishemwo kuba no gumba yuko notekana hari abantu bangana nk'uko nasanze bagowe ayo numvise noba ntagira umutima noba ntagira n'ububyeyi muri mwege kumbure nta niwe nshitarimwo ubwo mwese ndabakunda kumwe ndabifurize neza nk'abacu nk'abanje
hose bamwe mubumvise ayo majambo y'uwo mutegetsi bamenyesha ko ivyo yavuze yerekana kwayo makuru yayamenyeye inyarugusu ari kinyoma ngo kuko ngo nta kiba kibi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania leta yaserukiye itaba yagizemwo uruhara runini mu kubitegura abo bantu bose bapfa harimwo inzoya kubera kutavugwa ngo bizobazwa leta CNDD-FDD ngo yirigwa iravuga ko yashize Imana imbere ngo ariko ikabidatinya no kwica inzoya nayo kuhimiriza abavyeyi gukubita abana nk'ibikoko bikavugirwa mu isinzi ry'abantu ngo ntaho bitandukaniye n'ivyirirwa birigishwa imbonerakure mu gihugu vyo kutubaha agateka k'umuntu harimo akunga ubwo bwegito bwose rero bukogwa na leta ikomoka mu mugambwa sanze de FDD ngo bugamije gucinyiza abanyagihugu abanyagihugu ngo nibakumbure bave hasi bavyanke ngo naye handi ubwo butegetsi ngo buzokuma bubajyosha jyosha kugira abo bashikane neza mu manga batabizi buheze buyibahenuriremo eka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruko gato duce tubandanya na yandi twabateguriye
twebwe nk'umuryango inshuti y'abanye n'abagenzi turasakasakiye umushikiranganji w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema barabe abapromoteri bishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire turasakasakiye kandi abajejwe amashirahamwe aharanira uguteka akazi na muntu cane cane y'abafungwa turatabaje abo Imana camari arongo ishirahamwe tabariza n'abandi amasenti hashi n'abandi n'abandi na kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira icyo bakoze kuri iyo dosiye yabigira Imana Fertina babohore inosa kuko ntashazira umuhungu wa Fertina yego hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakure mu busho bareke kufungirayo kuko buzoba ari ubutungane murakoze
haguruka Abarundi humurage ugucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humurage uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirye abasokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
abasirikare baherutse kuva mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bafise akababaro kenshi imishahara yabo haraheze amezi abiri batarayikubita ijisho abo basirikare bakaba bafise amakuru ko amafaranga yabo yashitse mu minwe ya leta y'u Burundi bakababazwa cyane n'ingene baguma bakamadeni bazorihana inyungu y'umurengera mu gihe bariko babafise amafaranga bakoresha abajejwe intwaro mu gihugu gushika ko mukuru w'igihugu basabwa kubarenganura bamwe mu banyagihugu basanzwe baheraniwe na bamwe muri abo basirikare babona ko leta ihari ishira gusa imbere inyungu z'abategetsi nayo abanyagihugu ikabicisha inzara iyo leta ngo irakwiye gukugwa ku butegetsi inkuru na Ninete Nancy Jamoton
abasirikare batunujwe no kubura amafaranga yabo bakoreye nabo mu mabata ya 35 na 36 muri kino gihe bakaba bari mu ikambi ya Muzinda uko bazigana ngo batahutse bavuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia bizeye yuko bazashika bahembwa ngo none kugera ubu nta n'igikoroti barakoza mu ntoke amadeni yo mu mabanki hamwe n'abakiriya abanyagihugu ngo niyo ariko abateza urubwa ngo kuko ngo abanyagihugu baheraniwe basigaye basanga abasirikare mu ikambi kumuzinda kubishyurizaho imbati sakademu ikaba ibaha ideni ku nyungu y'umurengera umwe mu basirikare twaganiriye tumutegabiri
Serazikare iba kaya 65 niba kaya 66 ndakinisi bamwe bamwe mfebe twakwije anezabiri dushite nakumuta kagoboroni abandi niba kwiza anezabiri kuko abandi batanwe kuda itariki 2022 dokeje agata rero twese twashite mu Burundi tuje kwa sana cya sana ku mikoro turahamba dusana nta kiriko turahamba tugenda duhita twita twakade kuge duca tujya mu miryango duca tunda mu miryango tujya dushite aha ku mugenda twegeranirijwe tukajya muri Congo ukabita bagenzi bacu tukabandanya ivyigwa kurya biri atangora tukajya tutikumbure ariko bitagashobora dushyira kuri twenda sana none ubu rero ba banyagihugu utatende kuverimu yacu kademu yacu yacu munyagihugu we batanone n'ijisho none ubu rero abanyagihugu rero ico dushasha cubu cyansigaye sana ku mugenda ati niba twumvikanye amezi abiri none ndabararangiye none n'ubu nico baraba tutiwokoresha nabo bakabara hadu bashamfe na leta rero muri twebwe hari aho ndikigongo yaki ashumi n'agihugu ahindaza reka ngende basinye nene shigisho kwa yabandi sekademu yacu ari duhanze rero ariyo rero icyatunonoza gushikana ugiye kwaka uwo miliyoni kugira ngo uheze uwo munyagihugu wasasubire inyuma ntagenduka mugabo hageze kuyarukira hari ntukeba kuyarukira abanyakuntu bacaguheza nesa karantini uti none aha akuma umukuru ntaya nesa karantini ayo yandi indosha bigenda bifata hakuriye amahe yandi soma kama kagiye ute ata udosha uri ha umuliyoni n'ibihumbi amajana abiri urumva hako uwo miliyoni wagenduka upfuma ugenda ukakira
Ibanki Sakademu hamwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu zikaba zemeza ko amafaranga y'abo basirikare yamaze gushika nk'uko bibandanya bivugwa na bamwe muri abo basirikare. Umushikiranganji wa mbere icegera cy'umukuru w'Igihugu hamwe n'umukuru w'Igihugu bwiwe basabwa kubohoreza abo basirikare amafaranga yabo.
Ubu rero yabanki Sakademu ntiyicara ikirengera y'amafaranga kubera ibyo yuko ntidahari wega naho ugomba ukagaruka ngo tuba tukaguha ayandi tukinone ko mubandanye mufite ubwira ko wega umuntu uganya n'iki none ayacu n'ayanyu emwe banyakuntu ngabakozi ba Sakademu batamahe ayanyu arahari ati mugabo kugira mu yaronke ni ikibazo ntahari ngaha mu Burundi yaraje ati mugabo murabaza bakuru banyu anyu abakozi batari yaharya kuko kacumama ugasubira inyuma none uri bwishe ugenda uri bufate urabaza akoze muri derde muri derde ati ezo mbi cyane gusanga ahantu ki Nafana iwani ya raje nukas kudra afrika dimu lali lalani Ya raje Anga Ati mungamu Ngura nahoze Iyo gujile kwe jirane Kujabia alige nane Nibari kuishesha kuliko ni haret Leta ibu tura ya ayo Nama muka tura ya ayo Mungamu mungi hawanda kuchinde ya reta Bash Bawanda kuwanda kuya jirane kuya gulu zana Akire vdena maasida na hoa hana Mungamu fikichu tura imu chuta Nafana ya raje Mungo bangi Veru dira jene Bangi seka jene ka jene Mungamu Kawo kachipisha turu mungu mungu yo usha kwa masanga ya abantu batarenga batatu harimo umukuru w'igihugu harimo na premier visitegita harimo n'umushikirangaji wa mbere abo bantu nibakore ibishoboka byose batubohoreza ayo mafaranga yacu ehera amakaye arage iniforome zirageze zaba nawe umuntu umwe mubona ari umubyeyi yaravyeje aduhoye amafaranga yacu kugira ngo ntashire kuri konti none ataka amarama ni leta imwe amategeko ni ukuri kose turatakaniye umukuru w'igihugu nanjye niratubohoreza amaya kurya n'ibindi yagerageje
bamwe mu banyagihugu basanzwe baheraniwe na bamwe muri abo basirikare babona ko leta ihari ishyira gusa imbere inyungu z'abategetsi nayo banyagihugu ngo igahitamwo kubicisha inzara iyo leta ngo irakwiye gukugwa ku butegetsi ngo kuko iriko irica abanyagihugu ibicishije mu nzira zose zishoboka
ni netenonsi mutoni turagukenguruke abo basirikare bakaba basubiye kwibutsa ibibatera makenga kuri iryo teba guhabwa amafaranga yabo bakoreye muri ubwo butumwa aha bakagaruka ku gitegere cy'amafaranga bategerezwa guhembwa ku kwezi bagaruka kandi kwikena ibintu bimwe bimwe mu gihugu aho bamwe bavuga ko ari kubera ikena ry'amafaranga y'agaciro amafaranga yabo basirikare bakibaza ko ariko akoreshwa mu ntumbero yo gucumbagiza ibisata bikeneye amafaranga y'agaciro amakenga kandi bayategwa ngo nuko abajejwe abasirikare atanakimwe babamenyesha ngo bahisemwo kwinumira mwikambi yo kumuzinda ngo basanzwe babayeho no mu buzima butoroshe ngo bafungurirwa ibiharage gusa bitagira imboga amazi nayo akaba akenye muri iyo kambi
Kuberero, uko turi njira kawigiri, turi nga haku mugenda. Nungo tukwa kakandi yu mkuru wigi huku. Tumia viki pegi, umushu kilanga anju wande. Kuruwa wako kanoti kachu, kakaja kumakoni. Tukari hama deni tukwa se, awanya gihuku. Wakaza kuri wadufa nga haku mugenda. Harini kini kwebe kuri wadwa ya mafanga ya chula ya kete kuja kulikoni. Mwakina choni iti, harini wadwa jendila chwa watu gombo. Jiba taya mirongilindu, na mirongilindu bi, narimu. Kujia wadwa maisho maria, wawa anje gushinishko laki. Uudu kwa yalagie maisho maria, bideni revenge, ariyo yalari. Atapaga hasinye yuki chogihe, ya hee mbuga, kukwezi, umurio ni nama janari, ariyo yalandiki. Tebetu kila takuni cho chwa kimo, mwituma ayo mafaranga yashu, atata kumakoni. Kini anasika wek, ya weko wadu haruri, la yuko kukwezi, kwa kore la umurio ni nama janari, chanhari inga, chanhari mwushu. Tutu haru ya mede chumi nabi, wili tukwa marayo, tukaroski, milo ni chumi ya lita tu, na wane, wawo, wani chumi umurio ni nilu mbama janari, umba oro nga, za milo ni chumi ya lita tu, ahimu tano kane vgashu, ahimu kumudini. Uuni msoda tika chayi na mato ya atu jaguni wa doko mafaranga ya atu njango alikakuwa mvito alani wa toya numu ndoka si yoro atinaona kwe ikinyoga kigoi uunda toya atinumu isu kari si yoro atahose ni amihari karako tuwege lejo joo sima mfata kambi ya awatege tukwali wata tuwege nijo mla tuwefe mama kenu chane chane kukutubu unji na mafaranga tukwali tukwali nikiwe kukwezi tuli hali kuku ni haku nuwa siguri nga wezili hugu dibe hande iji huku ziga shika mugi hugi wao ni haje numa dakumbu kasi ama mafaranga ya Kaja siwa tuwa kuwa, baka chari hule, tuwa vizu kwa makena na haamu. Aiko rendi ujoe, awa kile tuwa sato kwa atakande, miladu humu tuwa tuwa ho rendi, ako kano kikachu. Kuko na haku mudina, ni tuwa hawaye na nebu, kido fuguri kwa nebu, na haamu boga turo. Ama adi na yu harija hende, isazi tani, kawona ni haji. Saa chenda na saa kumin hawa neki, awo jo jo sinu zikuwa emu na haji. Kono kumfumu ili hende luku, hawa jia mahigwe, hawari chunde mkuru juku, awa wala usemi tashi. Kwebili nilidu haze nga haku mwuzime, nilidu vyeshi chani mkulikosu.
Mumakuru yacu azo kulikira, tukazo bamenyesha ibindi bijanye n'ubuzima bubi abo basirikare babayemo mwikambi yo kumuzini. Ni hano amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri myandagaro 2023 agaruki mwakoze gufata kanya ko kuyakurikirana subiye gushimira abitanze kugira aboneke hamwe n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira ndabike banuye musigara amahoro na gahwane na ubuta
kivugwa ababeshi bitwa bagabo abicanyi bagakomegwa washi isigeze abicanyi amarira na maganya menshi ninde azodutawa agarare tugwanira mahoro agarare tugwanira mahoro Wizeri bitari byo Wizera batari bo Tukurikira inzira mbi Kuko yarimwo beshi Inzira idashika No kugaruka nibigishoboka Ninde azodukiza Kuba mga ya maganya ya achu Kuitatawara Kuyishure ya masa
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka.